umviriza akari ku mutima
ndakabwiwe
akari ku mutima ni ikiganiro cya radio igicaniro mu kari ku mutima barundi baraserura kaba bakiye baraterera bakaganira abana ijambo mu ntumbero y'uko Burundi bwokogorora bugasubira kwijama mu makungu amahoro n'amahonda bigasasagara mu Burundi bwa nyaburunga
yo ewe urambariye ngiki kitazosubira kuncika
Reka tubaramutse inshuti bakunzi mudukurikiye kuri radio igicaniro tunabifurize ikaze muri kino kiganiro cacu ni kiganiro kidasanzwe aho twabateguriye urukurikirane rw'ibiganiro muri radio igicaniro nkuko twabibabwiye mu kiganiro cy'intangamarara muri kano kanya rero tugiye kuganira aho tuja kugaruka ku bikorwa by'umugwi Sever tuvuga no kumatohoza yakoze harimo imo ku 72 imyaka 50 igiye kurumana hari kuwa 29 ndamukiza umwaka w'1972 aho mu Burundi habo ubwikanyi bwahitanya barundi batari bake bo mu bwoko bwose n'ubwikanyi bamwe nabandi babona gutandukanye aha twovuga cyane cyane abarundi bamwe bo mu bwoko bw'abahutu eka mbere nabo mu bwoko bw'abatutsi bamwe bo mu bwoko bw'abahutu bati ubutegetsi bwa micombero bwateguye bunashira mu ngiro ihonya bwoko ry'abahutu bamwe mu bo mu bwoko bw'abatutsi nabo bati nyabuna bamwe bo mu bwoko bw'abahutu nibo batanguje ako kabikabishe ko gushaka guhonya abo mu bwoko bw'abatutsi babanje gutembagaza ubutegetsi bwa president Michel Micombero ico bikoze abanyepolitike bari bahuriye mu biganiro by'Arusha bari biyumviriye gushiraho umugwi warujejwe kumenya ukuri no kunwanisha hadasizwe inyuma ubutungane umugwi wahavuye uhindurirwa izina ukaba uwo kumenya ukuri no kunwanisha ubutungane bukavamwo ni nayo severe dufise uno munsi aha twobibutsa ko uwo mugwi umaze imyaka 8 ushizweho ukaba unaherutse gushikiriza icyegeranyo kitumviswe kumwe n'abarundi batandukanye ari naho radio igicaniro yashingiye mu gutunganya bino biganiro bidasanzwe kugira ngo ihijambo bamwe nabandi ngo bagire ico bashikirije kuri ubwo bwicanyi bwo mu 72 banatubwire nuko babona ibikorwa by'umugwi CVR mu ntumbero yuko aka kabikabishe ko tobandanya kuba isoko ry'amazimwe ahubwo kanaranduranwe n'imizi kugira rero dushobore kuganira kuri ibyo byose radio igicaniro yahisemwo kwikora kuri bamwe bari mu migwi itandukanye aha twovuga abanyepolitike abo mu mashyirahamwe adahanira ibyicaro bya politike n'abahanira gatya kazi na muntu abakuzwe ko nubwo gwimo bw'1972 eka mbere tudasize inyuma n'abagize ubushakashatsi kuri ubwo gwimo muri kano kanya rero tukaba tugiye kuganira n'umuce wari mu mashyirahamwe adahanira ibyicaro bya politike na bamwe mu bahanira gateka kazi na muntu turi kumwe na Maître Dieudonné Bashirayishize Maître Dieudonné Bashirayishize tubaramutse tubahe n'ikaze muri kino kiganiro
amahoro cyane turakengurukiye abadutumiye turanaramukije kandi nabo bose bariko baratwumviriza eka mbere nabo tugiye gusangira ikiganiro murakoze
Murakoze namwe metre turi kumwe n'umufasoni Janine Nahigombeye umufasoni Janine Nahigombeye namwe tubaramutse tubahe nikaze mu kiganiro
Ego nanje ndabaramukije ndaramukije na metre bashyize duhava tuvugana nkaba ndabashimiye namwe bwe mwadutumiye namwe mwiko muratunganya ibiganiro kubera ndazi neza ntakekeranya yuko ari ibintu bihambaye cyane ku buzima bw'igihugu cy'u Burundi
Murakoze cyane ubundi twizeye cyane ko aheva adusanga muri kino kiganiro twatumiye naho bitaramukundira umumenyesha makuru Innocent Muhozi akabaye n'umuyobozi wa Radio Television Renaissance ariko nagomba tube turaganira namwe mwamaze gushika kwita ubutumire mpere rero ikibazo cya mbere kuri Maître Dieudonné Bashirayishize Maître mwumvise yuko turiko turavuga kuri ubu bwicanyi bwo mu 1972 tuvuga ku bikorwa mugwi severe inaherutse gutanga icyegeranyo turabaza kuti mubona gute ibikorwa by'umugwi severe mu kumenya ukuri no kunwanisha abarundi harimo ibyabaye mu mwaka w'1972
murakoze ibikorwa by'umugwi severe kugira ngo umuntu ashobore kugira ico bivuze ko ahera ku mategeko yashizeho uwo mugwi severe n'intumbero nyamukuru uwo mugwi wategerezwa kuronka. Murazi yuko Burundi guhera bwikukiye bwagumye buri mu ngorane mu ndyane zavuye mu bwicanyi butagira izina, haraba amatariki mabi muri kahise ku Burundi, hanyuma Barundi baricarana barayaga baravugana bati aka kabi kabishe gategerezwa gutohozwa, kamaze gutohozwa kagatohozwa n'abantu ataho begamiye, maze bagatanga ukuri kuzima atari ukuri kw'akagwi, bagatanga ukuri kunywanisha Barundi atari ukuri ku ruhande rumwe, kumbure rubona yuko rushobora kuba rufise inguvu mu kanya navyo bikaba inguvu razigira uno munsi ejo zikakuvako. Aha rero nariko ndavuga cane cane nko mu masezerano ya Arusha bari bavuganye mu gisata ca mbere ku bintu bijanye no kumenya ukuri no kurekuriranira, aho muri protokole ya mbere mu masezerano ya Arusha bari bavuze neza baravye ingene Abarundi ivyo bikorwa usanga vyaramuko abantu benshi vyarabakoze ko bigoye yuko kuri ko bavamwo bo bonyene, bashima yuko burondera umugwi w'amatohoza mpuzamakungu ukaza ugakora amatohoza akomeye yimbitse ataho yegamiye, maze ukuri kumaze kuboneka abakoze ivyo vyaha bakamenyekana, ivyo vyaha bikitwa izina, bimaze kwitwa izina ababikoze bagahanwa kugira ngo ako kabi kabishe karanduranwe n'imitsi. Muri protokole ya mbere rero chapitre ya mbere ingingo ya gatandatu agace ka cumi baranadondagura n'amaraporo yandi yamaze kubaho muri kahise botegerejwe gukorera ko hari amaraporo yo muri za 85, hari amaraporo yabaye za 94, 96 wo murazi yuko hariho na raporo ivuga yuko mu Burundi habaye ibikorwa by'ihonyabwoko inyuma y'igandagurwa rya Melchior Ndadaye. Rero uwo mugwi mu masezerano y'Arusha bavuga yuko uhera mu gutoza 62 ugashika ku munsi ayo masezerano asinyiweko. Itegeko rya mbere rya Severe rikavuga yuko bazohera 62 gushika 2008, ariko mu nyuma baranaguye bavuga batahubwo reka duhere ku bakoroni. Uno munsi rero ikintu kigaragara nuko naho amasezerano y'Arusha yavuga yuko leta ya mbere yifata kibanza izojaho inyuma y'ibiganiro vy'Arusha izoca yandikira ishirahamwe mpuzamakunguni kugira ngo bazane uwo mugwi witohoza ari nawo wonyene uzoba ufise uburenganzira bwo kuvuga bati iki caha citwa genocide, citwa crime contre l'humanité, citwa crime de guerre. Niko vyanditse muri iyo ngingo nababariye. Leta naho yanditse iryo baruwa mu kwezi kw'umunani tariki 2296, leta zaciye ziza zirakurikirana zose zagumye ziraba ingene zokuramwo igisata c'ubutungane. Barateba baragenda barabaza Abarundi bati none vyogenda gute, harajamwo abantu bo muri societe civile baraja kubaza Abarundi, harasohoka raporo aho bavuga bati umugwi wobaho wo gutohoza wo burimwo Abarundi n'abanyamahanga. Abo banyamahanga ntibigeze bajamwo, imaze iyo severe ngiye nk'ukuntu yashizweho ishigwaho mu kantu kameze nk'agahato atakumvikana kuriho mu gihugu, kuko imigambwe yari itanguye gucibwamwo ibice hagasigara umugambwe umwe ugomba kwifata yuko ariwo rudende rwade gusigaye mu gihugu. Rero iyo severe urumva ntiyaje no mwumvikano uko yategerezwa kubakwa, siko yubatswe, abayigize n'abantu mu mategeko ko yagenga severe no mu masezerano y'Arusha bavuga ko ari abantu bahurizwa ko na benshi babizigirwa babona yuko bakoze ibintu bishimwa na benshi. Uciburaba rero nko guhera kurongoye kuri uwo mugwisi ngomba kuvuga abantu amatora yose yatunganije mu gihugu yagumye azana ingorane, ukibaza uti none ubundi we muntu babonye ko yohuza Abarundi, haba rero mu kuntu uwo mugwi wagiyeho baja baragize inyuma igisata c'ubutungane, haba mu kutubahiriza ibyari byashitswe ko mu gihe babaza Abarundi bakavuga ko shigwamwo n'abantu b'abanyamahanga, abanyamahanga bakaba batagiyemwo kuko aribo bari kugerageza kuja hagati mu gihe umwe ari kwamera nk'ukwega yikwegera ko umuntu akaraba bashizwemwo. Nta kintu rero gitangaje nuko hashobora kuza ibintu by'ibice nko kubijanye na metodologie de recherche ikintu umuntu yotangura kuvuga biratangaje ingene umuntu agomba gusigura kahise ingene kabaye asimba agasimbira hagati ku itariki imwe aho guhera ku ntango nta muntu ashobora gutahura ibyabaye 72 atabanje kumenya amatohoza yabaye ku byabaye 65 ku byabaye 62 ku byabaye guhera mu myaka ya 57 kuko niho inyigisho z'urwango zo kugomba kwicana kugira ngo haboneke umuti wa politike zatanguye kuduga mu Burundi no muri ako karere kose kuko ico gihe Burundi n'u Rwanda vyari bigifatanye rero kutaja mu mizi gusimbira ku itariki imwe bakavuga bataba nibo bariko barasaza nk'uko menga abo 65 byo gusaza byarahagaze kuraba uko kuntu baje kuraba kuntu amategeko yagenga uwo mugwa atubahirijwe bica byerekana n'uyuko nivyo bazoshikako bizoba ari ibintu kumbure ari ivyo ababatumye bifuza ariko si wa muti abarundi bari bahahamiye abarundi bari bifuza aho bavuga bati nihabone kukuri kunga nihabone kukuri gufasha abarundi gukira uko kuri ntako ndiko ndabona kuzanwa na Sever kuko umengo igomba kwandika kahise nkuko CNDD vyifuza niko ikora amatohoza yo kunywanisha abarundi
Gome murakoze cyane mupfasoni Jane nahigombeye murumvise metre bashirayishize ibyashikirije yagarutse ku mategeko y'umugwi Sever aragaruka no ku ntumbero yawo nyamukuru ariko aranavuga Sever hari no munsi uko yifashe afatiye no kubayirongoye no mu buryo yagiyeho mwebwe mupfasoni muri nararibonye mu byo kunwanisha gutatura matati ndazi ko muzi nibitari bike kuri uwo mugwi Sever turiko turavuga no munsi mwebwe murabye ibyago byashikiye uburundi mu mwaka w'igumbikemwa 1972 mubona abarundi bo mu bwoko bwose bayibona kumwe bogira n'icyizere kuri umugwi Sever
ego jewe ikintu cy'ambere nashaka kuvuga nashaka nibutse yuko jewe nabaye mwanya utari muto mu mugwi w'abari badaharaniye icyaro bya politike baza bararaba ingene uwo mugwi ingene uri kurajaho bazararaba ingene muri rusangi ibyo gushiraho ubutungane bunwanisha mu Burundi biriko biragenda uwo mugwi ari groupe de réflexion sur la justice de transition malero uwo mugwi koko wama uri kurakurikirana wama uriko uravuga ibintu biriko biraba ibyiza canke biriko bitariko bigenda neza kandi ugatanga n'intumbero yotuma uwo mugwi ingene wojaho byoba ibintu koko bitumbereye gushikira amahoro gushikira kunwanisha abarundi no gushikira yuko mu Burundi habaho intwaro izira akabi rimwe namwe biragoye ku tora majambo yo mu Kirundi hanyuma rero jewe ndavye uwo mugwi nkuko metre bashyirayisigiye yavuze ikintu kinini cagiye kwerekana yuko ibintu uzoshikako atari ibintu bizoshika kunwanisha abarundi ni ubwa mbere amategeko ingene itegeko riyushyiraho ingene ryanditswe bitandukanye y'ivyari byaravuganwe kera n'abanyepolitike muri Arusha icya kabiri ni le contexte politique yari mu Burundi uyu munsi igihe yo Sever irikirakora icya gatatu umuntu arabona niyahe ntumbero abari kubitegetse uyu munsi cyanke tuvugane mu myaka 5 iheze niyahe ntumbero bafise baratuma iyo Sever ikora byukuri nk'iyigenga cyanke batuma iyo Sever ikora ibyo abari kuri politique abari mu byicaro bya politique gusa bashaka umva rero je mfatiye kuri ibyo bintu bitatu gusa umuntu acabona yuko iyo Sever uwo mugwi wo kurondera ukuri ukuntu ukora biratandukanye gose n'intumbero accord d'Arusha zari zifise ukuntu ukora biratuma hariho imigwi itari mike itiyumva muri iyo Sever itiyumva mu bikorwa iyo Sever irikirakora jewe novuga nti jewe ntazi neza ntakekeranya ka muntu yakurikiranye ivyo bintu kandi ka muntu ndumurundi kazi kandi nifuza cyane yuko igihugu kiva mu njyane kirimo kandi ka muntu ushobora kuvuga nti abashyikiwe nayo mabi narahuye na benshi kumbure na jewe ndi mu bantu ndashobora gufata casquette z'abo bantu batatu cyangwa bane ikintu rero nzi ntakekeranya nuko uko uyo sever yakoze uyu munsi ikavuga ijo 72 ego nivyo hari hababonye bati ndaronse umwanya wo kuvuga nari mfite imyaka 70 canke 80 ndabivuze yego niyo hari abavuga bati ni vyiza naronse aho mvugira kuko jewe ikamurundi kazi nifuza igihugu gitera imbere mvuga nti ntivyumvikana ingene ibintu byabaye mu 2022 biriko biravugwa uyu munsi tamukuru w'igihugu numwe yafashe intumbero yo kuvuga ati ibi bintu tubivuge tubitorere n'umuti kandi mugabo si ntaho uri ingene ibyabaye mu 65 ata muntu numwe gushika n'uyu munsi arabivuga urumva kubona ivyo mu 2022 byaravuzwe yego hari abantu byashimishije mugabura rabo none uko vyavuzwe bizoshikira ku ntumbero y'amahoro no kunwanisha abarundi kubwanje mvuga nti oya kuko hariho hariho abafise nkuko nabivuze hariho abatavyemera hari abafise akariganga muhongo nuko novuga hari abaguma babona yuko kubera uko kuntu sever yagiyeho abarimwo n'abahe itegeko ryayishinga ryagiye ritandukanye gusa nivyo bari baravuganye kubona yuko hari abantu ubu abadashobora abavuga bati ivyo bintu naco bimaze ikindi naco ca gatatu uravye n'ibikorwa inkene vyagiye byagenda muri rusange je nk'ikintu gitoyi nigeze kuvuga mu misi yahera bavuze bati baragiye kuzura ibisigarira jewe ku bwanje ndemera nti kuzura ivyo bisigarira ni vyiza bavyerekane ko mu myaka 100 mu kinjana kimwe canke 2 abazoza b'abarundi bazovuga bati bijya bintu byarabaye koko mu bintu uko ubundi bavuga bati ntavyo bintu byabaye mugabo none bakurikije ubushobozi ubwahe kugira bamenye bati ibi ni ibisigarira vyo mu 2022 ivyo muri 65 canke n'ivyo muri 2000 muri 2016 nta buhinga n'umwe bari bafise ariko umuntu bari wese ubumwe ngo nanje bari kugenda nkazimbagura gusa mugabo nta buhinga na bumwe nabonye yuko bari bafise bavuga bati barashobora kuvuga bati ibi ni ibisigarira vy'uyu mwaka umva rero hari ubushobora kuvuga bati bakumbure n'ivyo muri n'ivyejo bundi barabizuye ku buryo uzoshaka gutohoza nko kuvyabaye cya gihe muri Desembre atawuzobimenya ko ivyo bisigarira bari baramaze kubikura muri make rero ntagiye kurandira rwose sever egwi kirakora mugabo nta kizontangaza ejo bundi haje iyindi ntwari ivuga bati tubisubiremwo kuko byakoze ibintu bidashimishije byakoze bidakurikije ubuhinga bukwiye ikindi nkunda kuvuga nk'ayo komisiyo vete yo muri Congo ni ndarayumvira ikiravuga ariko ndababwira yuko iyo komisiyo vete yarabaye mugabo ntiyashitse ku kintu na kimwe gishimishije umuntu n'umwe kubera justement abari muri iyo komisiyo umwe wese yakwegera iwe ari mu mayimayi yashaka gukingira amayimayi ari mu RCD Goma yashaka gukingira wiwabo urumva rero ukibona amakomisiyo vete uzosanga bagiye kuyiga mu bitabo nk'uko bavuga bati iyi komisiyo vete mushaka yuko komisiyo vete yanyu ikora nabi muze muyikurikize nk'iyo muri Congo canke muyo mu Burundi urumva rero ya niho mvuga nti hariho ibintu byinshi byabuze ntazi yuko ubuye bishobora gukosorwa muri iki kiringo turimo
mufasoni nahigombeye imbere yuko cansubira kwa Maître Dieudonné bashira yishize mugifise umwanya n'ijambo muravuga yuko hari cyo munegura mufatiye cyane cyane ku itegeko rishinga umugwi severe dusubiye gatoyi mwishingwa ry'umugwi severe mwavuze muti mwebwe igihe severe ijaho mwarabikurikirana mbega ni kubera iki umugwi severe wumva kaniwe mu biganiro vyarusha kubwanyu byagenze gute ko utaciye ujaho mu maguru masha kugira ngo ushobore gutanga umuco ku mabi yashikiye u Burundi harimo nibi bya 72 baheruka kuvuga kuko twayivuze tugitangura yuko haheze imyaka 8 gusa igiyeho
ikintu kinini bavuga muri ico gihe kandi gishobora kuba cumvikana nuko bavuga bati hariho umugwi n'ubu ukirikiragwana mwibuke yuko FNL intambara yayo yaheze officiellement muri 2008 ikindi naco yego ikindi naco nuko wi akorda rushayego yaragiye kwigikumo muri 2002 mugabo murazi yuko hari ibikorwa byinshi byagiye biraba behafatiye nko ku ivyo guhindura ijyamigwi igwana ivya cantonment n'ibindi hariho ibikorwa byinshi biriko biraba ku buryo byaboneka yuko umengo harashobora kubamwo agahazi mugabo nk'uko ubivuze kuva muri 2002 gushika muri 2008 nticari kubuza yuko leta yari iriho itegura ibintu byose kuburyo SNL itashye nko mu 2029 baca bashyiraho byarashoboka kandi n'ikindi byari gushoboka yuko naho SNL itari bwatahe byari gushoboka yuko bashyiraho uwo mugwi kandi bakavugana na FNL naho yari hanze bakavuga bati tubwira abantu biwawe dushyira muko turazi neza yuko naho abarundi bagwana hariho abantu bavuga ati ni umusende DFDD bagize neza yuko ari umusende DFDD kandi mugabo ari mu Burundi bize yuko amushyigikira kuko FNL hariho abantu bari mu Burundi bazi neza yuko bari muri FNL naho ntibari ku rubuga mugabo bari babaze urumva byari gusohoka mugabo urumva ngo ntibyabaye mugabo encore une fois ntibyumvikane ingene byagiye kurindira gushika mu mpera z'intwaro ya perezida ujya yigiriye
inkuru nziza
muri manda yiwe ya inkuru nziza muri manda yiwe ya kabiri iriki irahera niho iyo severe yagiye itegeko ryagiye gushinga urumva hariho ugukwega amaguru kandi ubona neza yuko hariho uko nka sende de yashaka kuraba ingene iyipanga ku buryo ari ibintu bitazoyikoraho ku buryo iyipanga uko yo nyene ivuga uti tugira ikintu kitazoshobora kutugaruka ko ndabivuze gutyo.
Murakoze cyane Maître Bashirayishize, twabivuze tugitangura mu gutunganya bino biganiro turiko twikora ku mice itandukanye tuganira n'abanyepolitike haba abo mu bwoko bw'abahutu canke abo mu bwoko bw'abatutsi babivuga co kimwe n'abandi barundi muri rusangi bo mu bwoko butandukanye dufatiye ku vyabaye mu mwaka w'1972 cyane cyane ku vyabaye ku wa 2019 ndamukiza nzi neza ko namwe muzi baragaruka ku by'ibinogo rusangi bakagaruka ku by'ibiteramo byari byateguwe bakagaruka ku mariste bavuga yuko hari hateguwe intonde z'abicwa abo mu bwoko bw'abahutu bakavuga bati byari ho nyabwoko ryateguriwa mu bwoko bw'abahutu ariko abo mu bwoko bw'abatutsi nabo bakavuga bati n'abahutu nibo bari babitanguje bashaka kumara mu bwoko bw'abatutsi bose ku mpande zose bakavuga ko ari ho nyabwoko ryari ryabateguriwe mwebwe uko kutayibona kumwe uko kutavuga kumwe ako kahise aho kabikabishye mu bihisiguriye
byabaye 72 jewe sinariho ariko narafashe umwanya wo gusoma ibitabo bitari bike byanditswe n'abarundi reka mbere n'ivyanditswe n'abanyamahanga akarere Burundi burimwo guhera mu 57 harateye koko imbuto mbi yuko hakora ubwicanyi kugira ngo umuntu ashikire ubutegetsi aha ngiye kudoma ku rutoki cane cane hari ikintu ciswe manifeste de bahutu yo mu 57 yavuga yuko abantu benshi aribo bategerezwa guca batwara ingorane nuko arabaciye baheraho muri abo nyene bakavuga batahubwo twotwara abo bakenya twabikuye ku izosi biba mu 59 hatangura kuba impunzi za mbere nyuma y'ingwano ya kabiri hatangura kuba ibintu byo kwica abantu babazizi ico bari nyuma y'intambara ya kabiri y'isi ntivyari bwaboneke hanyuma ico gihe Burundi n'u Rwanda vyari kumwe iyo mbuto mu Burundi raza hajya mu Burundi hariho umuntu w'umubirigi yitwa Albert Moss abahajya bita Chateau Moss mu Rumonge yari umuntu afise ibyo vyiyumvira amakete yandikiranira na gwa gasore ubona yuko iyo mbuto yavuye mu Rwanda no mu Burundi iri kwiraza iraduga hakaba abanyapolitike b'abarundi bashigikirwa bafise ubushuti bukomeye nabo mu Rwanda mu gihe Burundi n'u Rwanda bigifatanye bigitwagwa n'ububirigi n'ibintu rero bikwiye abantu bagira amatohoza yimbitse baka hariho amadokima menshi ashobora kuba yari hano yari mu bubirigi harabaye ibintu biteye ubwoba mu Burundi uzokumva hake utagiye mu bitabo ngo usome ni bake bazi yuko nko mu 60 soda bagiye kwinjira mu ntwaza ngabo abo mu bwoko bw'abatutsi bakuriwe ku idarapo bakaburiza bati muri abansi b'igihugu nimwe ushobora kuguma mu ngabo z'igihugu bakagaruka mu gisoda ari uko iproni itsinze ibyo byose bikaduga hagashika 65 aho abantu bavuga diskuru ziri asume nka ziri ya zari zabaye mu Rwanda 59 abandi bakabona ati baratumaze ibyo byose rero vyuko umuntu adahera ku idonido biragoye ingene washobora gusigurira umuntu kahise uhereye ku itariki imwe kugira ngo abantu bashobore kubitahura bari kugenda bakarondera yo marchive ayari mu gihugu ayari hehe kuko ivyemezo s'abantu gusa bavuga rimwe rimwe bavuga ivyo babariwe mu miryango ahubwo be nayo marchive ari hariho inyandiko guhera 1672 zahamagarira abantu kumara abandi hariho nkizo mu gitabo camanira kiza Mark agarukamwo akaziro produisa in extenso akazerekana ingene zari zimeze rero abarundi benshi bagendana ibikomere ivyo bikomere ushika uno munsi ntibiraronde nk'umuti ngo bikire. Iyo rero ibintu bijanye no kuvuga ngo ukuri kwagenzu kubihaye umuntu na wene agikomeretse agikeneye umuvura ntiwizigiremwo ko uronka umuco ahubwo haba harimwo haba hashoboka gose ko haza uburakari buri muri ivyo bikomere umwe umwe wese afise nico gituma cane cane abantu umwe avuga ati jewe muhira bakimbariye kuko abandi bakimbariye uko abandi bakimbariye mugabo mu kintu abantu bose bahurizako nuko ku itariki ya 2029 hariho témoignage sévère yari yashize ku rubuga rwayo mu nyuma irayikurako abantu banyarumonge bariko barabisigura ku munsi wa mbere nibaza yuko uko sévère bivuga sinibaza yuko ariko bimeze jewe sinoheza mvuga ngo narakoze amatohoza arengeye aya sévère yabajije abantu bangana kurya ariko umuntu ariho nk'igitabo canditswe n'abanyamahanga Burundi 1972 au bord de génocide canditswe n'umuntu yitwa Jean-François Dupakier na Jean-Pierre Chrétien baragiye bararaba abapatiri baraho hantu abantu bakuze bobo babigira mu ntumbero yo kurondera ukuri atari uko bategetswe ati giriki barerekana ibintu bitandukanye gose na bijya Sévère ivuga abantu bishwe ku itariki ya 2029 sinibaza yuko mu bantu bapfuye ku itariki ya 2029 harimo abahutu bariho bishwe kuri iyo tariki ariko mu minsi ikurikira hatanguye repression harishwe abantu benshi ku buryo buteye ubwoba rero ingorane turiko turajamwo nuko aho kuronka umuco ahubwo hazoza ivyo guhuvya umuntu agerageze ati reka mvuge ikizonezera naka yanshizeho reka ngerageze iki ndagihore kubera kitadufasha ugasanga abantu aho kuza kunywanisha abarundi bariko bakora cane cane kugira ngo bagerageze gukingira uruhanduro hari kibazo mwari mumajiro mfasoni ati ni kubera iki vyatevye nukuraba yuko ari ho volonté politique yo kumenya ukuri koko hanyuma biranagoye rega yuko uvuga ngo gira urondere ukuri mu gihe nawe uko kuri gushobora kugukora ko none ukuri kurondegwa n'umugambo usigaye ari nk'umwe mu gihugu mu mugambo kawahora uri mu mihari igwana nayo none yakoze ibyaha by'intambara bitagira igitigiri umuntu aravye nka za bugenda na karaba zateza wibaza yuko uko kuri kwibugendana n'ukwiteza bagushaka muri make rero mu gihe cyose amatohoza azokogwa akozwe n'umugwi ukoreshwa n'intwaro kanaka ata muco urimo amadidane mu bantu azokwamaho kuko abantu barandika ati je nabonye iki hanyuma hagaca haza umuntu adahera ku ntango ngo agerageze kuduza yerekane kuko ibintu byinshi byarateguwe ivyo ayo marubenio yarateguwe hanyuma niyo bariko barabivuga hariho ibintu bimwe badashikako twari mu gihe cha guerre froide aho usanga hariho bamwe bari bashigikira abandi bagashigikira bariya muri make ni ibintu byari bikwiye gukogwa n'umugwi w'amatohoza mpuzamakungu nk'uko babivuze Arusha kugira ngo izo mpari zihere kuko na yahandi naho umuntu azoshiramo ingufu agashiramo iterabwoba akavuga ibitandukanye n'ivyo abandi babonye bamaze no kwandika arimo n'abanyamahanga bizogora gose uko izo mpari zihere izo mpari rero kugira ngo zihere hari hasabwe umugwi wigenga ko ukora amatohoza guhera ku ntango ntuvuge ngo ibi inye ko bitamfasha ariko ndavyihoze reka nzana ibi ikumbure bihumuriza uyu muntu yakozwe ko n'aya mabi y'iki gihe hanyuma naho ayo mabi yakoze kuri benshi mvuge cane cane ayababaje uwantumye muri make ingorane cane cane ziraho uwo mugwi wategerezwa kuza wumviriza impande zose ivyabaye ukabivuga uko vyagenze ariko simbona yuko umugwi ushobora guheza izo mpari kuko nuri kukora ngo ziheza ahubwo uri kukora kugira ngo ivyavugwa no ruhande rumwe vyemegwe n'impande zose ku nguvu niyo ngorane turiko turajamwo nivyo mfaso ni Janine yaravuze ni hamwe tuzosubira kurindira uko kuri imyaka myinshi akazindi ntware kavuga iti ibyari byasezeranywe reko butubikore aho ni ryari muri make bariko baracereza igihe abarundi bonywana bakagwana munda bakavuga bati akahitiye ntituzosubire kukabona kandi ari cyo twari twiteze yuko biba muri ibi bihe kubera Burundi burarusha abarundi bararushe imyaka ni myinshi babayeho nabi babayeho mu bwoba batisanzuye babona ubundi nk'igikoko kandi bategerezwa kubona umurundi mwene wabo nk'umuvukanyi rero kunywanisha biri kure urumva izo mpari zategerezwa guhezwa n'amatohoza ariko nk'uko nabivuze mu ntango sindiko ndabona ariko ayo matohoza ariyo azoheza izo mpari urumva sizimirije guhera
none metre ari mu mugifise umwanya kumbure mu kanya gato cyo dusubira ku mufaso ni nahigombeye mwebwe muti kunywanisha biri kure none turabye ibyo berekana kugira ngo bashobore kwemeza yuko ihonya bwoko ryabayeho abo mu bwoko bw'abahutu barerekana intambwe bakavuga bati twisunze intambwe harabaye ihonya bwoko ku barundi bwo kugaba hutu abatutsi nabo nyene ku rundi ruhande niko kuko baravuga bati twisunze izintambwe bire aboneka neza yuko hakorewe ihonya bwoko mu barundi bwo kugaba tutsi numvise ibyo mwavuze na guheba mbaza nti mbega none ibi inye ninda zobidadanura numvise ibyo mwavuze muvuga muti ibi bizodadanuka ari uko habonetse iyindi ntwaro ikazana umugwi mwiza wo kubikorera ko
oya icari kubidadanura kiriho camaze nokumvikanwa ko kwari uko uwo mugwi severe naho wari warashinzwe mu byo wari wahawe mu masezerano yarusha mu ngingo zayo nyinshi kambere no mu mategeko ya severe yo nyene yo muri 2014 baravuga yuko atabubasha ifise bwo kuvuga ngo iki cabaye citwuku cane cane ibyo vyihonya bwoko cane cane ivyaha vyagahomera buntu canke ivyaha vyo mu ntambara kuko ivyo vyari vyahebewe umugwi mpuzamakungu wa ONU woza uja hejuru y'izo mpari zivugwa ngo je nabonye bijewe n'abariwe ibi ahubwo bakagenda kugira amatohoza yimbitse ataruhande na rumwe begamiye jewe rero nibaza yuko nkuko abarundi bari babisezeranye amasezerano yarusha icoheze izo mpari kare nuko hoza uwo mugwi wa ONU atawegamiye kubijanye n'ivyo vya genocide kubijanye n'ivyo by'ibyaha byagahomera bunwa uwo mugwi akaba ari ukora ukavuga ati habaye iki cakorewe aba kuko kubindi naho umwe umugwi uvuga ngo vyagenze uku ugasanga basimbiye ku itariki imwe yindi bayihojeje ntibaravye inkomoko yavyo nibaza yuko ivyo kurindira yindi ntwaro ni n'ubutegetsi buriho mu mategeko yabwo yo nyene hariho itegeko ryagiyeho mu Burundi nibuka neza mu myaka ya 2008 umengo ni 2004 ryajanye kugwanya genocide mu ngingo yaryo ya 33 baravuga yuko ibintu bijanye no kuvuga ngo icahe kicitwa genocide nta wundi muntu afise uburenganzira bwo kuvuga yuko ico caha citwa uku kiretse umugwi mpuzamakungu w'amatohoza ushinzweho n'inama y'umutekano w'ishirahamwe mpuzamakungu ONU ivyo rero biri mu masezerano yarusha biri mu itegeko rigwanya ihonyabwoko mu Burundi ryaje mu nyuma mbona umenga iyo ngingo abarundi bari bahereye ko ico gihe yo kurondera umuntu ataho yegamiye ataza ategwa igitsure n'uwamutumye niwo mugwi wodufasha ahubwo kugira ngo tubone ukuri kubijanye n'izo mpari mwavuze ziguma ziza kandi zitazohagarara mu gihe hoza umugwi ukora ibinezereza umugambi udakora ibinywanisha abarundi
murakoze cyane mupaso ni nahigombeye naho mwaneguye ikintu umugwi severe wakoze amatohoza ugatangura gutanga icyegeranyo ufatiye ku vya 72 muvuga muti hariho ivye imbere yaho utigeze ukora ko ivyo ari byo byose uwo mugwi severe warabikoze kandi waramaze no gutanga icyegeranyo imbere y'inama nshinga mateka na nkegunza mateka ni cyegeranyo no vuga nti cyaramaze kwakirwa tubonye naho bavuga yuko hagiye no gusohoka itegeko rishobora kuba rizohana aba hakana yuko habaye ihonya bwoko ry'abarundi bo mu bwoko bw'abahutu. Mbega mufasoni nagomba ndabaze ku bwanyu ico cegeranyo kigira inguvu zi
ico cegeranyo kizogira inguvu kuri leta iriho uyu munsi kubera ni cegeranyo yatumye ko ndibaza cegeranyo sinibimbira yuko ari cegeranyo kiriho kuneza y'abarundi bwose uya ni cegeranyo kiriho kuneza y'abantu bamwe gusa nikimenyamenya nuko uyu munsi hari impari nyinshi cyane nkuko bashyize yabivuze hari impari nyinshi cyane gusumbaho hariho ukunwanisha abantu urumva rero ni kizogira inguvu kuri iyo leta nyene mugabo hanze nta nguvu jewe ndakibonamo kuko nkuko n'abandi bose bamaze iminsi babivuga iyo uwo mugwi severe nta bubasha wari ufise wo kuvuga ngo harabaye ubunyabwoko kanaka nta bubasha na buto yari ifise amasezerano yarusha arabivuga eka mbere n'amategeko muzima kuwe arabivuga n'igituma arusha yabivuze ni kubera abazi neza yuko biragoye yuko wewe ibyo bintu byagukoze ko cyane mbere ushobora kuba unabifisemo uruhara utari umuntu ari ateye imbere cyane mu byiyumviro mu bwenge utari umuntu uvuga uti jewe ndashaka by'ukuri ineza y'igihugu sinshaka ineza y'umugwi wanje biragoye yuko wokwemera ukavuga uti yego nibyo ndumukorona cyangwa ndumusendedefdd umugwi wanje narimwo mu mwaka uyu n'uyu n'uyu turafise uruhara mu mabi yabaye mu gihugu biragoye cyane nicyo gituma arusha bari bavuze bati oya ibyo byo kuvuga ibyo kuvuga icyaha ingene cyitwa sivyo iwacu tuzobihereza umugwi ataho wegamiye urumva rero ubuye ko bafashe bagahindura bakavuga bati twebwe nyene abarundi tuzovyegerera twebwe nyene dufise uruhara mu vyabaye twebwe nyene ivyo bintu vyadukoze ko tuzovyegerera urabona yuko nta intumbero iriho siyo kurondera siyo kurondera yuko igihugu gitera imbere nkuko nabivuze siyo kurondera yuko amategeko atera imbere kuko urumva itegeko ryariho barirenze amasezerano yariho yararenzwe ko si ico cegeranyo sico kurondera yuko haza ubutungane kuko sinzi ubwo butungane bazo Burundi nyene buzoca bufata bukurikirane ibyo byaha bavuga yuko ari iby'ihonyabwoko sinzi ko ari uko bazobigira sinzi yuko bazoca babarira amashyirahamwe mpuzamakungu ngo nimuze mudushireho ya sentare kuko iyo bashaka iyo sentare bari gushika ahantu bavuga bati ibintu tubona birashobora kuba bisa niho nyabwoko canke n'ibindi byaha vy'agahomera bunwa mugabo tubishize mu minwe ya Nations Unies suko babigize sinzi rero inguvu icyo cegeranyo kizoca kigira uyu munsi mugabo nkuko nabivuze ku ruhara rw'uwagitumyeko yego azobikoresha icyo ashaka cyose icyo cegeranyo kuko ubuye turazi neza yuko hari abashingamateka nta mushingamateka avuga ngo yumvirigwe ni leta iha amategeko n'amashingamateka si n'amashingamateka ikontrola leta urumva
ego kuri mwebwe ari mwebwe mugifise umwanya n'ijambo nyene muti uwatumye ko ico cegeranyo azona gikoze icyo ashaka kuko anayifitiye ububasha ku bwanyu ibi inye bigira ingaruka izihe mu gihe leta yokwemeza ko habaye ihonya bwoko kandi ikabikoze icyo ishaka nko kubikora bivuga bigira ingaruka izihe ku banyagihugu
ingaruka bizogira ku banyagihugu nivyo nuwavuze ubwa mbere bashiraho isire yavuze nta ntumbero yo kunwanisha Burundi irimo ngaho oye nta ntumbero yo y'ubutungane iriho mu Burundi nta ntumbero yo gukurikiza amategeko iriho nico kizobaho kandi ikibabaje nuko umengo niyo ngendo iriko irabaho mu Burundi kuko umva no mu ntango mu gushinga uwo mugwi sever bararenze ku bintu bitari bikeye bari barumvikanye ko umva rero ni inzira ijya nyene ibabaje isa nk'iriko iramenyegwa inkurikizi nuko nkuko nabivuze ubwa mbere yego hariho abantu bizonezereza hari abantu bizonezereza mugabo hariho n'abandi bizokora ko cyane hanyuma muri rusange nta ntumbero nta kintu cyiza kiri imbere kizoba ku Burundi ngo icyo cegeranyo baragikoresheje kuko nkuko nababwiye cubakiye ku bintu bitari byo cubakiye ku bintu bitari byo uba yubakiye ku bintu bitari byo ne na kazoza kivyo biriko biraba nta kintu kinini yabizovamwo ahubwo nyene bira umuntu avuga ati byo hobaho umuntu yigarura tuvuge basubiremwo bakore ibindi bintu bishoboka bishobora kuba ari byiza ku gihugu no ku Barundi bose ntibabe ibintu byiza kukagwi k'abantu kuko nico nyene cyakomerekeje u Burundi nuko hariho utugwi tw'abantu dushyiraho amategeko duha inyungu dushyiraho ibintu byose bibaha inyungu mugabo bitariko biraha inyungu igihugu cyose ari navyo bituma mu Burundi n'ubu hari abantu bari bahunze hari abantu bamerewe nabi n'igihugu kitatera imbere ibyo ntituvyibagire
maitre bashyiraho ishyize kuva na kera no ku ntwaro ya cami kumbure n'igihe utayi bwaje mu ntwaro za bakavamahanga igihe ibintu bigoranye intahe niyo yamye igorora ibigoramye ku bwanyu ubutungane bufise ikibanzi kihe mu bikorwa by'umugwise
mu bintu bijanye n'ubutungane bw'u Burundi no kubufata uko bumeze no kubufata uko ababutwara bo nyene bavuga ko bumeze no kubufata uko buri ariko mu bijanye n'ibitwari ko turayaga abarundi bari barasezeranye yuko umugwi w'amatohoza mpuzamakungu maze kuza ugasanga ivyo vyaha vyihonyabwoko ivyaha vyagahomera bunwa canke ivyaha vyo mu ntambara vyarabaye mu gihugu hazoca hashigwaho sentare mpuzamakungu yigenga ikaza sentare mana vyampuzamakungu yigenga ikaza ikagira amatohoza yimbitse ifatiye kuri ico cegeranyo abantu bagacibwa imanza ivyo vyaha ababikoze bakabihanirwa hanyuma ivyo biranavugwa no mu masezerano atandukanye mu mategeko yagiye arakurikira hanyuma amasezerano mpuzamakungu yo mu 48 agwanye ihonyabwoko ku isi aravuga yuko icyo caha cabaye nta gihugu gishobora kuvuga ngo kiravyihereranije kibigize akantu k'akanywa ababo ahubwo hibambewe igihugu kibonye yuko ibyo bintu bishobora kuba byarakozwe citurishiramwe mpuzamakungu ni ati duhe bwa duhe ubutungane kuko ibindi kuzoba ari nko ku nko kuvuga ati umuntu kanaka twigeze kuba tutumvikana reka ndamukorera inte bishushe yose ibyabaye byose fata umwanya wo kumuhezayo rero twe tukiyumvira tuti mu gihe hariho icegeranyo cyo 96 caje caravuze yuko ariho ivyaha vyihonyabwoko vyakozwe 93 rikorewe abo mu bwoko bw'abatutsi hanyuma leta iti twebwe ibyo twabonye harabaye ivyaha vyihonyabwoko vyakorewe abahutu hamwe leta koko yoba yifuza yuko abarundi banywana ikintu gitonya cane yari gukora kwari gusaba yuko haba sentare mpuzamakungu ikaza gutohoza igatohoza ifatiye kuri ibyo vyegeranyo bitandukanye bibaye ngombwa hagatangura kuba ayandi matohoza yimbitse aho ni mu gihe koko twa dukeneye ubutungane bw'ukuri tukaba naho dugomba ubutungane nka burya ndayishimiye agize iminsi avuga ati leta nijije parti leta nta muntu ayitwara ko abacamanza ntibari bwabimenye atuwitwaye muri leta nticumura muna kibaza ati mbega none ico gihe kwa bavuga ko ari leta yabikoze leta ikabidacumura n'ico gihe ntiyacumuye nta gukurikirana abo bantu baba barabikoze nta nkurikiza mbega amategeko y'igihugu ko mu masezerano ya Arusha mu mategeko agwanye ihonyabwoko mu Burundi bavuga yuko sentare mpuzamakungu ari ifise uburenganzira bwo kuvyiga bazoheza babwiha maze leta ihezeyo uwigomba imwagiriza ibyigomba hanyuma kubera ari jije parti imuhezeyo buzoba buri ubutungane bizoba ari byo gufasha igihugu canke bizoba ari bije kugisambura ikibazo rero kiraho mu bintu bijanye no mu butungane mu Burundi murazi yuko ata butungane bwigenga buriho muribuka umukuru w'igihugu ariwe mucamanza mukuru mu bijanye n'amategeko ariko abagiriza yuko barya ibiturire nabo bati ihibambewe turakoreshwa hanyuma muri uko umukuru w'inama nshingamateka avuga ati ivyo uko ubutungane bwigenga mu Burundi ntibishoboka, ahubwo abacamanza tuzobakura bisigare birakogwa n'abantu bo ku Mugina. Muca mwumva yuko ubutungane bw'u Burundi bufiswe mu minwe n'ubutegetsi, ni nk'imbuga ita bacumita uwo bagomba, bakagomba rero uwo bayicumita bazoyimucumita babica uko bagomba. Gusa ingaruka mbi ni uko bitazoza n'umwumvikano mu gihugu, ahubwo bishobora kudusubiza mu karambaraye. Twebwe rero tukifuza ko hoja imbere inama n'ingingo, leta intumbero iriko irakorako ikayigarukako, ahubwo ikavuga iti si ngomba kuko kahise ibintu bijanye n'intwaro, intwaro ziratwara zigatwarura. Sinibaza ko CNDD-yo sinzi ko ari vyigomba, irashobora kuba iriko iragomba kwegeranya abantu ati murabona twebwe turiko turakorera inyungu z'abantu aba n'aba n'aba, dukeneye kwa majwi mugabo mbega abuzukuru bacu bazobona gute intwaro yafashe amasezerano yo kunywanisha Abarundi ikayahinduramwo amasezerano yo kwikomeza mu vya politike no guhezayo kumbure umukeba mu vya politike nk'uko bavyita. Sinzi rero ko bazobandanya muri iyo ntumbero, sinzi ko bazokwigarura bati reka ko bamaze kuba ivyegeranyo bingahe bivuga ibi n'ibi n'ibi, bivuga ivyaha vy'agahomera muntu, bivuga ivyaha vy'ihonyabwoko, reka tuhamagare ishirahamwe mpuzamakungu ritohoze. Coba ari kintu ciza, nico cumvikanywe, ariko ntibagomba kubandanya kuri iyi ntumbero. Bazofata n'ubutari bwavuke bamubwire ko yarikoze. Sinzi ko mwabonye mu minsi yahera ku mbuga ngurukana bumenyi waraje ubona bashizemwo abantu bose banywa n'ubutegetsi n'abatari bwavuke, bakavuga ko igihonyabwoko girindwi na kabiri barikoze. Sinzi ko bazobandanya kuri iyo ntumbero n'uko bazokwiyumvira kurondera ubutungane bw'ukuri. Twibwire n'ubwo twifuza, ariko ubwo mu gihugu ntibushobora na buhoro buhoro gutanga ubutungane bw'ukuri, ariko buri harya kugira ngo ico umugambwe urose bagishire mu ngiro. Ivyo rero leta niyabigomba izobikora, ariko bizoba ari ibintu bimara umwanya rumera umara bimare wa mwanya intwari imara ntwari zoteba, hanyuma bihave abarenganijwe barenganurwe, hanyuma umuntu arondere ukuri mu bintu vy'intwaro ikoresha igikenye n'uko bigenda. N'ubu mbere hasanzwe hariho abafatwa bakanyuruzwa abandi bakicwa bikozwe n'inzego za leta. Ntaco tangaza rero yuko bakoresha ubwo butungane kugira ngo bagerageze kurondera amajwi mu bo bibahenda ngo bariko barakorera, naho mbona batabakorera ivyinshi cane. Tukabona rero yuko ivy'ubutungane bwo mu gihugu yuko bwotunganiriza abantu navyo tubona nabwone n'ababutwara baravyivugira. Twizeye rero ko leta izokwikubita agashi kumbure ikarondera ubutungane mpuzamakungu bukaza bugatohoza maze bukagorora. N'ivyo Severi iriko iragoramika
cyane. Murakoze maître mupfasoni nahigombeye. Murumvise bashyiraho ibyo avuze cyane cyane ahereje ku kintu avuga ati ubutungane bwo mu gihugu nta cyizere abufitiye, ati ariko yizeye yuko leta ishobora kwikora ku butungane mpuzamakungu. Mupfasoni, bikunda kuvugwa yuko urwego rw'ubutungane rwamye runigirwa mu menshi n'urwego rw'umukuru w'igihugu. Ibi byari binahari imbere yuko haba n'aya masezerano yahizeho uwo mugwi Severe. Igihe havugwa ubutungane muri uwo mugwi isevere, hoba hariyumviriwe inzira abarundi boshobora gucamwo mu gihe ubutungane bwo mu gihugu budatunganirije neza abarundi?
Igihe hashingwa iyo severe, ubutungane bwo mu Burundi nta uruhara runini baruha, vyagoranye. Bivuga yuko ingorane ziriho mu Burundi ni kubera ubutungane butigenga. Si ubutungane rero bw'Uburundi bariko baraha igikorwa cyo gutohoza kuri ayo mabi hanyuma ngo buhane. Oya, uruhara baruha ubutungane mpuzamakungu kubera bazi neza yuko uwuri ku butegetsi afise icyo yiyagiriza, kandi afise bene babo bafise icyo biyagiriza. Bari bazi neza yuko Abarundi batazoshobora kwikorera ivyo bintu, nico gituma bavuga bati reka rero turondere uwundi mugwi umeze nkuko ataco wiyagiriza muri ibi bintu birimwo, abari bo duha ico gikorwa cyo gutohoza by'ukuri ukimba ugakurikirana abo bose bagirizwa amabi yagahomeranwa n'ubundi ubutungane nabo muri icyo gihe icyo bavuga nuko nabo nyene si kuvuga ngo bazoca bajaho bamere nk'abarorerezi oya nabo nyene bari gashobora kugira icyo baterera muri iyo sentare mpuzamakungu mugabo si bo bari kuba bari imbere ku buryo ingene iyo sentare izo biriko irakora bazobona ingene bakora bidegenvya ku buryo bishobora nabo kugira ingaruka nziza ku butungane bw'u Burundi hanini nico mu gushyiraho iyo commission vérité iyo mugu wo kurondera ukuri no kunwanisha no guha uruhara tribunal penal special yoza mu Burundi niho rero bavuga ubutungane bw'u Burundi ubwo butungane bwigenga ningana ubutungane bw'u Burundi bwohungukira mu kuraba ingene abandi bazoba bariko barakora mugabo rero ubuye jewe aho ngarukiriza amaso ndabona umengo nta ntumbero iboneka yuko ubutegetsi buriho uyu munsi buzotumako iyo sentare yigenga jewe ntavyo mbona kuko no mu myaka yahera umugambwe uri ku butegetsi warigeze kuvuga yuko badakeneye iyo sentare yigenga bavuga yuko ahubwo hanini boshira imbere uguhanahana ikigongwe ukunwanisha mugabo jewe uko gato kanje nkuko namye ndabivuga guhanahana ikigongwe ni byiza kuja mu bikorane ni byiza mugabo ubutungane bugumaho niko kazi kabwo butegereza gukurikirana abasivyo bagirizwa kuko batabugize nta neza bizozanira u Burundi kuko tuvuga yuko ingorane y'u Burundi ari kubera ubutungane butigeze gukora nitwofata rero ngo tugende mu bikorane ku bintu bikomeye ku bintu biremeye nk'ibyo byo gusesagura amaraso ya bene igihugu ngo tugende mu bikorane ngo twimbire yuko ngo amahoro abonetse nta na gato ibyo bikorane nibyo kugenda kuduhumiriza amaso mugabo nta kintu kinini bizana mu kubaka igihugu gifatiye ku butungane mu kubaka igihugu gifatiye ku mategeko
murakoze cyane mupfasoni ari mwebwe mugifise ijambo turiko turanashaka tugana ku musozo w'ikiganiro uwo mugwi Severe dusubiye inyuma gatoyi ugitangura muravye uburyo bakora ibikorwa byawo nuno munsi mubiravye ibikorwa by'umugwi dufatiye kuba wurongoye ukuntu bariko barakora mubona ivyo bintu bifitanye isano kugira ngo dushobore kubona yuko bamwe bageze mu kirenge cy'abandi
ico jewe novuga nuko Severe gitangura bakoze cyane nka Louis Nahimana Musenyeri Nahimana nyakwigendera nyene bakoze cyane ku kwinstalla tuvuge no gushyiraho Severe nta bintu binini nta mwanya munini baronse yo kugira bakore harabaye n'abagenda nka ntuze nka Kigana humengo nabo nyene yarimo umva hariho ukuntu yari nka installation ya Severe nta bintu binini je nibuka ndi yuko boba barakoze boba barashitse ko uko Severe ibikorwa bya Severe byagiye kuza biramenyekana ari uko uye iyiriho ubu uye niho twagiye tuyibona bakora gose basohoka gose hanyuma ikindi novuga nuko naho twebwe twari muri ujya mu groupe de réflexion sur la justice de transition nkuko twabiraba twabibona Musenyeri Louis Nahimana yari umuntu abarundi benshi bashobora kuvuga bati bon ego naho ibikikuje byose bitagenze bitagiyeho bisunze icyegeranyo cingena abarundi bifuza yuko bibaho baravuga bati n'umuntu dushobora kugirira icyizere ariko ubu uye abari abaciye bagendaho ni hamwe benshi bavuga bati bari bafite ama reserve menshi bavuga bati aya abo bantu nta umwizero si munini umwizero ni mukeyi mufatiye nuko umuntu yagiye gucungera amatora yatwaye iby'amatora n'ibintu byose byagiye bavuga ku matora umva ni n'abantu babiri ingene abantu bababona bihushanye gose urumva n'ibikorwa bakora ucubona yuko ni wa mwizero muke abantu bafitiye baravye kuri kahise k'umuntu ni bica bijya kandi no mu bikorwa ariko umugwi arongoye uriko urakora nivyo bikogwa abantu tusanga nta mwizero munini babifitiye kandi ivyo nibisanzwe cyane kuko uravye abagiye baragira ubushakashatsi uravye ni intumbero mashyirahamwe mpuzamakungu atanga ku vyerekeye gushyiraho mwene iyo migwi baravuga neza bati no kurondera abantu abanyagihugu benshi bafitiye umwizero no kurondera abantu bafise kahise katarinye ibintu vy'amapolitike vy'amanyanga vy'uko bashyigikiye uye no kurondera abantu b'abashingantahe vy'ukuri canke vy'abagabo vy'ukuri kuko mu Burundi uyu munsi ntawuzi umushingantahe canke umugabo je sais pas, je me perds un peu. Alors, nous allons corondera umuntu w'umushingantahe nyakuri. Nurondera umuntu ngo nukubera ngo yatwaye umugwi wo kurondera amatora ibintu byagiyemo ibintu byinshi bivugwamo. Urumva rero umugwi sévère w'uyu munsi ni nacyo kibazo kinini ufise. Abarimwo abawutwara bafitaniye bafise akahisa kahe abantu babafitiye umwizero uwahe nicyo kintu kinini kibuze kandi kuri uwo mugwi umva rero n'ibikorwa bakora nicyo kintu kinini ibyo bikorwa bica bibura ni wa mwizero w'abantu bose bufatiye kuri kahise kabo ku byo bakoze naho abantu biyumvira yuko begamiye
Murakoze cyane. Reka twibutse abariko baratwumviriza yuko twatunganije ibiganiro bidasanzwe muri radio y'igicaniro aho tugaruka ku bikorwa by'umugwi Severe tunagaruka ku cegeranyo c'umugwi nyene kivuga ko ubwicanyi bwabaye mu Burundi mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo irindwi na kabiri ariho nyabwoko ryakorewe Abarundi bo mu bwoko bw'Abahutu n'icegeranyo kitabonwe kumwe kandi kitavugwa ko kumwe n'Abarundi batandukanye nico gituma twatumiye abari mu mice itandukanye twababwiye ko muri kano kanya turiko tuganira n'abari mu mashyirahamwe adakira ni la ibyicaro bya politike n'abahinira hagati y'akazi na muntu ariko tunababwira yuko twari twagerageje kurondera ngo tuvugishe bagenzi babo bo mu mashyirahamwe adahanira ibyicaro bya politike bashimye cyane ikicegeranyo cy'umugwi Severe ariko tutashoboye kubaronka turi kumwe rero na Maître Dieudonné Bashirayishize hamwe na Janine Nahigombeye Maître Bashirayishize muravye icyo nokwita procedure kugira ngo hatogwe itegeko kandi igemegwe murabona yuko ubu mugwi Severe warajanye icegeranyo imbere y'inama nshingamateka na nkenguza amateka baranavuga yuko umukuru w'igihugu niyabyemeza hazoca hatogwa n'itegeko rizohana abazohakana yuko habaye ihonyabwoko mu barundi w'ubwoko bw'abahutu mwebwe kubwanyu mbega n'uruhe rwego rujejwe kwemeza ko mu gihugu habaye canke hatabayeho ihonyabwoko
murakoze abarundi bari bamaze gusezerana ugwego rurekuriwe kwemeza yuko mu gihugu c'u Burundi habayeho nyabwoko nuko habaye ivyaha bifise irindi zina navuze protokole ya mbere y'amasezerano ya Arusha eka mbere vyari no muri protokole ya gatanu ivuga mu bijanye n'ishigwa mu ngiro y'ayo masezerano biri kandi no mu itegeko ry'u Burundi rigwanya iho nyabwoko mu gihugu mu ngingo yaryo ya 33 kuko nta kuntu uruhande rumwe rwo mubashamiranye uruhande rumwe rwo mubafitaniye ingorane rwohengera mu gihugu hari indyane rugahengera abanyagihugu bashika ibihumbi amajana ngahe bari mu gihugu bihumbi amajana ane kuko umugwi wahindushigwaho muri 2018 mu gihe ahubwo abandi barundi bakiriko baricwa bazira ivyiyumviro vyabo bace baheraho nk'uko womengo ni muri ya ntumbero yuko umuntu wese mutavuga rumwe umuremeka intebishushu kamwigizayo bace bazana abantu b'abanyamugambwe baje gusubiramo nk'ururirimbo rw'umugambwe bibaze yuko ari intumbero yo kunywanisha ni ikintu rero twibaza ko bariko baragikora barafise uburyo bwo kubikora mu bijanye n'amategeko mu bijanye n'inguvu za politike kuko iyo umuntu afise igihugu muri uwo mwanya gifise cyane cyane mu gihe atari mu nzira za demokarasi uzana itegeko ati turi harireko urabona leta y'u Burundi ishobora gukora ibyo igomba byose itegeko ikeneye bararizana nta muntu numwe arekuruye kubaza n'uwibahutse akabaza murabona nka umushinga ntaye bancirya nino ko yazize ikibazo yabajije mu nama nshinga amateka ariko akoresha ububasha yahawe n'abamutoye guhera ico gihe abashinga amateka nta ukivuga n'uwuvuze muramubona ingene babazibiza avuga ati ico ntiwari kukibaza ushigikiye aba ushigikiye bariya muri make rero nibavyumvira kubitoza ivyo byose bazogomba gutoza nkuko batoje iryo shira iryo tegeko rishiraho severe itari yahubwiyo cyane cyane irimo abantu b'abanyamugambwe baje gushira mu ngiro ivyo umugambwe ugomba n'ubu bazoritoza hanyuma bo bagumvye bamupfunge nkuko nubundi harimo abantu ibihumbi byinshi cyane bafunzwe bazira ibyiyumviro byabo umuntu rero atazokwiyumvira nka SNDD nubundi bari basanzwe babafata bakabafunga nubundi bazobafunga mugabo biragoye gose kuvuga ngo ngira mfate ukuri kuriho kw'ivyabaye abantu batohoje bakandika ngo gusubirize n'ukuri wewe wiyumvira mu mutwe canke ubisubirize na ideoloji yawe ni ibintu bigoye gose mu barundi bakera niho bavuga bati ikinyoma kimara umunsi ntikimara umwaka kandi ukuri ni nk'umuco nta muntu yoshobora kuvuga ngo ngire nzane igisenge kinini cirabura nzibiri izuba ntirizosubire kwaka ati jewe umwijima nzanye utegerezwa kugumaho igihe cyose urawugumizaho umwanya muto ariko bigaheza bikagira rero vyari vyiza ko ubutegetsi ubutahura yuko iyo umuntu ariko aratwara atwara kugira ngo igihugu ciyunge igihugu gitere imbere mu kunywana gitere imbere mu bumwe gitere imbere cane cane mu gukira ibikomere vya kahise mu gihe rero boja mu ntumbero ahubwo yuko ukuri gucurikwa hakaje imbere ukuri umugambwe ubona ko ari koko ubundi nawe ntigere yumvirizwa ntahabwa ijambo ahubwo akabanya gupfa bazaba bariko barasambura igihugu bo nyene bari bitwa yuko bajejwe ivyo navyo nibaza yuko muri mu myaka izoza buzukuru bacu umwe wese bazoraba bati mbega umuntu mu ruhara go kubaka canke go gusambura igihugu rwabaye uruhe naye handi muri iyi minsi hoho uko babishatse bazobigira uko mwarabonye mu gihe icegeranyo ku bisanzwe categerezwa kuba icegeranyo rusange igihera guhera aho babahereye gutangurira gutohoza gushika barangije ibikorwa niho hashobora kuboneka raporo rusange hanyuma bakaraba bati mbega ibyavuye muri iyi raporo rusange tubyubahiriza gute ubu Usevera ivuga ngo batohoje ngo ni iby'intangamarara kubera ni data imwe bakoreye ko ngo ibikurikira bariko barabikora umuntu akibaza ati mbega none nihamara kuboneka amategeko yubahiriza ibyavuye muri raporo d'etape kuko bavuga ko ari raporo d'etape ibikurikira byo byibagiwe byaheze nta bandi bantu mbega bababajwe n'itandatu na gatanu ntibababajwe jwe co kimwe n'abirindwi na kabiri ababajwe icenda na gatatu bobo ntibakwiye ubutungane ntibakwiye kumenya ibyababaye ko mbega uko kuri bavuga koko kwirindwi na kabiri koko niko mu gihe hariho ibyo batagomba kubona ni ikintu rero kigoye zovana n'ingene Burundi bugiye butera imbere mu bya politike kuko byose urabona yuko ari politike iri kwirakwega intumbero n'ingene abarundi bategerezwa kubona kahise kabo ivyo rero ni ibintu SNDD zobigerageza mugavyo ntangaza hamwe bo bishikako kuko bazobikora umwanya bariho hanyuma baharengane basubirigwe n'abandi bifuza ukuri bifuza ubutungane baheze basubize ibintu ku murongo ivyo abarundi bari bapfunditse bije mu ngiro
murakoze cyane muri radio igicaniro twatunganije bino biganiro bidasanzwe kugira ngo duhe ijambo bamwe n'abandi ngo bagire icyo bashikirije ku mahano atandukanye yashikiye Burundi cyane cyane dufatiye ku bwicanyi bwa 72 ari naho Severi yashingiye itanga icyegeranyo cyayo kugira ngo abatumire batubwire uko babona n'ibikorwa by'umugwi Severi mu ntumbero y'uko aka kahise kabi karanduranywa n'imizi kandi ikibagiranwe mufasoni Janine nahigombeye turangize iganiro cacu mu masegonde 30 murafite icyizere yuko ibituvuze ngaha anye tuzobibona aka kahise kazokwibagiranwa karanduranywa n'imizi igihugu kikatota hara amata n'ubuke
jewe ndafise icizere cyane kubera je nama mfise icizere kuko erega umuntu uyu munsi turi ngaha ku isi murabe ejo niho tuziho tuzoba turiho ejo hariho je sais pas intwara ya cami ubu nta ikiriho ejo hariho iprona ku butegetsi ubu nta ikiriho hari sendede hirya y'ejo nta n'umwe ashobora kuvuga ngo izokwamaho imyaka n'imyaka. Urumva je ndafite icyizere yuko hazoteba hakabaho umurundi umushingantahe akikujwe n'abandi bashingantahe n'abapfasoni bashaka yuko uburundi buva mu bibazo turimwo kuva muri za 60. Ndabifise icyizere ntakekeranya. Uyu munsi sivyo biriho mugabo ejo bizoza kumbure n'abana banje bazobishiraho n'abana bawe canke babashiraho icize ubwo ntawe ushobora kwiyumvira ngo ubundi buzokwama bumeze gute iminsi yose oya ivyo sivyo uri icizere je ndagifise mugabo yuko bizobaho uyu munsi n'abantu bari ku butegetsi ico cizere ntaco mfise mugabo nkuko nabivuze ntibazokwama ku butegetsi iminsi yose. Ubu turiko turavuga ndazi neza yuko hari abantu bariko baratwumviriza ndazi neza yuko hari abantu bashaka yuko ibintu bihinduka mugabo uwo mwanya wabo uyu munsi ntiwawushika ko mugabo ejo ndafite icizere ko uwo mwanya wabo
murakoze cyane Maitre bashyiraho ishyize uri mu bantu bavuga yuko intahe ari gitanga kuri mu Burundi kandi ariyo hamwe twoyisunga igihugu cyoronka koyoko ariko mukavuga yuko ubutungane bw'igihugu cyacu mutaba ufite icyizere mwebwe icyizere cyanyu kiri hehe mukibona hehe kugira ngo dushobore kubona aya mabi aranduranywe n'imizi mu Burundi
icizere jewe ndagifitiye abarundi n'abantu bihangana bakanagirirwa nabi bagatenyenya ariko hakagira igihe ibintu bavyanka bavyanse rero birahera abarundi hajya bari mu banyagihugu bake bo muri Afrika bankiye abakoroni yuko baza mu gihugu cabo barabagwanya babagwanya imyaka ndwi bagwanije imyaka ndwi barateba barumvikana batinya amasezerano ahandi henshi nta masezerano yabaye baraza bakabazanira uduhudu bakabazanira amavuta bakabazanira ivyirore bakabona yuko bibonye bakabona umengo n'ibitangaro babazaniye ariko barundi uko bameze murabona imyaka myinshi baciyemwo mu ntwara y'umugambi umwe bakavuga ati byiza twokunguruza hanyuma bakaja mu ntwaro ya demokrasi naho bitaciye biguma bigenda neza ariko baricarana barayaga none uno munsi bagomba kubasubiza mu ntwaro y'umugambi umwe. Umunyagihugu yamaze kuronka uburenganzira bwo kwishira no kwizana uburenganzira bwo kwidegembya biragoye gose ingene umutwazi gitsure umutwazi iterabwoba. Icizere rero je ndagifitiye abarundi ntitukiri muri bya myaka aho umuntu agenda ku iradiyo y'igihugu ngo avuge ikintu bagifate yuko kivuye muri Bibiliya. Uno munsi abantu barashobora kurondera amakuru henshi abarundi bariko bariga umuntu aravye bitigiri by'abarundi bamaze gusoma no kwandika ni benshi abarundi ntibaje kumviriza gusa ibyo bivugwa na Severe bagire umutima wo kurondera ukuri baje mu bitabo byanditswe n'abantu batandukanye abanyamahanga hanyuma bonyene hazogera igihe bafata kazoza k'igihugu cabo mu minwe igihugu bakivyure igihugu bakivure ubuca urubanza rw'abavuka nararangamiza. Iyo ukiraba ku ruhande ngo ndabe yuko naka yashimye ibyo mvuze kugira ngo ashimire ntuburi kuca urubanza rw'abavukana rero jewe ndazi neza yuko nkuko umupfasoni yabivuze sinshobora kuvuga ngo bizoba ejo cyangwa bizoba hirya y'ejo mugabo abarundi barafise umutima rugabo wo kudaheba igihugu cyabo ngo kigira kagisi ngo kigenda kagirire bazokibyura kandi kuzobyurwa n'intahe n'ijambo abakoze ibyaha bavugira bati ibi ntibyari byo ababona nabo yuko ari igitsure cyonyine gishobora gutuma umuntu umubwira ati ukuri nuku bazote babone yuko atahani n'inya bashobora gushika rero icizere kinini ndagifitiye abarundi bo mu bwoko bwose bo mu ntara zose badashigikiye intumbero iriho y'uno munsi yo kudusubiza mu ntwaro y'umukato.
Murakoze cyane ni kuri ico cyizere nizo mpanuro zita budasanzwe turangirije ko ikiganiro cyacu cuno munsi nayi nababwiye yuko muri kino kiganiro twahe twiteze umumenyesha makuru Innocent Muhozi asanzwe n'umuyobozi wa radio na televizio Renaissance ariko turangije ikiganiro cyacu adashoboye kuboneka kumvo nawe nyene zitamuvuye ko ariko tubemere yuko igihe cyose byokunda tuja kwakira interano ziwe namwe mugaheza mukazozikurikira reka rero nshimire abatumire bacu batwitabye kuri micro twari kumwe na Maître Dieudonné bashirayishize Maître bashirayishize reka tubakengurukire cyane byimva mutima ku mwanya mwaduhaye n'interano mwatanze mu kiganiro
murakoze cyane nagenda shimye radio igicaniro ndashimiye n'umufasoni Janine twayaze ndashimiye nabose batwumvirije murakoze cyane no hanyuma mudutumiye kuzogerageza guterera uko dushoboye murakoze
tubaye turabakengurukira Maître bashirayishize umufasoni Janine nahigombeye namwe turabashimiye cyane ku mwanya mwaduhaye mukanatera mu kiganiro cacu
ego nanje nuko nyene ndashimiye na Jezene bashiraheze kuko yavuze ibintu byinshi bikomeye na jewe nemera hamara na wewe ndashimiye niyo radio yanyu kigikogwa muri ko murakora nkashimira n'abatwumviriza murakoze
namwe turabakengurukiye reka na jewe rero nshimire mwebwe mwari muteza biri kino kiganiro nshimire Jerusalem iradukunda muhinga bw'ibyuma yatumye amajwi abashikira tankomanzi ndanashimira uruganda rwa radio igicaniro kugwamfaje gutunganya kino higanyiro nanje nka kibashikiriza Arsene bitabuzi mwari kumwe reka ndabike banure duhane isango ryo ku munsi wa mbere naho butaha nitugire uburundi bugira amata n'ubuki
umviriza kare ku mutima
ndakabwiwe
akare ku mutima ni kiganiro cha radio igicaniro mu kare ku mutima barundi baraseruka kaba bakiye baraterera bakaganira abahani jambo muntu umbere yuko Burundi bwokogorora ugasubira kwijama mu makungu amahoro n'amahonda bigasasagara mu Burundi bwa nyaburunga
yo ewe urambariye ngiki kitazosubira kunchika